bamwita ari kiba cyangwa ushatse umwite kiba yabikoze neza cyane rwose yabikoze neza muri East Africa yabikoze neza cyane mu gihugu cya Tanzania yabikoze neza kwisi niko no bivuga ni ari kiba je kuva mvuka ujya mu tipe sindabona ava kuri hit ujya mu tipe nkuma mbona sori ibintu bimeze neza cyane rwose muramwibuka mu ndirimbo ari kiba yari iroriro fikiringi ari kiba ni ndirimbo basoranye bise maneno matamu muri yo ndirimbo gerageje kuri aba harimo baroriane nk'um queen video yari ndirimbo imeze neza cyane rwose no kubyira ni Arkiba abikora neza cyane rwose mu gihugu cya Tanzania na yita umwami w'umuziki muri Tanzania sinzi ko ariko ubibona nk'umukozi wa Isaac TV nuvuga yuko ndashobora guhera kuri poste yiwe muri Decembre Arkiba azobageze Bujumbura Burundi azobavuza ati bonjour Bujumbura Burundi nuvuga yuko ni ikintu gikomeye cyane rwose nsubiye inyuma gatoyi muri Decembre y'umwaka uheze muri 2019 muri kwa yuko twari dufise abaririmvyi bakomeye bari kuza hano mu gihugu cyacu cy'i Burundi harimo Bruce Melody harimo na Medi ndibuka yuko hari concert ari kubera kuri Jardin Public na Kidum niho yari ari cyo gihe ariko iyo concert ntiyabaye bivanye nuko ntituzi impamvu yabaye ariko kuri uno mwanya twa turavugana abakunzi ba Isaac TV bamwita ari Kiba ndasubiyemo Kiba amaze kunima mi nafanya wimbo wewe unafanya skendo uonekane iyo ndirimbo mucamu yumva yarakoze indirimbo za dodo arakora indirimbo ari indirimbo ariko gusohora ari Kiba ari kumwe na Nandi ni indirimbo nayo ne nibakishie ni indirimbo nayo nimeze neza cyane rwose kugerageje kurana amasana amameze fresh ni ari Kiba yamenyekanye ku ndirimbo ari yindi vuga mediocre ni indirimbo nayo nimeze neza cyane rwose tugerageje kurabare kuri poste yiwe ari Kiba tutiriwe turabikisha amajambo menshi cyane ni ari Kiba numuntu tugerageje kuri poste yiwe yaravuze ikirundi cyane nijya ndirimbo ya ruriro basoranye maneno matamu ari Kiba yaririmbye ikirundi cyane rwose kurusha igiswahili tugerageje kuri poste yiwe yagize ku rubuga rwiwe rwa Instagram tugerageje kuraba ndasubiyemo tugerageje kuraba urubuga rw'iyo poste yagize kuri Instagram yiwe yanditse amajambo avuga ati amahoro mwese mu kirundi amahoro mwese ndabaramukije cyane cyane nshuti zanje z'abarundi wa musore wanyu mukunda ndaje Burundi araje i Burundi Bujumbura aya n'amajambo ari Kiba twa turakura kuri poste ya ari Kiba acyavuga mu giswahili naho baada ya miaka takribani saba Christmas hii tutakula pamoja yani azosangira natwe Christmas yaravuga ibijya bihe bya Noel wote tukutane at do a f i ni e na fe na ibisigura efinya kabiga Jumamosi ya December le 26 itariki 26 ukwezi kwa 12 nzoba ndi hehe tuse duhuriye kuri efinya kabiga murahazi ni kuri Skepes aho wasanga bita kuri Skepes niho bitiriye efinya kabiga murazi niho habereye concert ya Dalasa igaza mu Burundi muca muhabona acara gerageza aravuga ati concert tarehe 25 kutakuwa VIP na VIP party at Arena donc le 25 décembre azubari muri Arena azubari muri Arena le 25 ama le 25 ari muri Arena Arena ucho wabona ari muri centreville VIP ni kwinjira ni 100,000 kwinjira VIP ni 100,000 VIP ni 50,000 murazi ko kuri Arena ni haba ahantu hasanzwe donc muri Arena ni VIP na VIP legi la consent nayo izo kiba Saturday azoba ari December itariki 26 kwezi kwa 12 concert ya mbere izoba Friday December itariki 25 umva ya mbere concert izoba itariki 25 Kigarama izobera muri Arena sivyo VIP ni 100,000 VIP ni 50,000 sivyo hama iyindi konsere ikiba Kigarama itariki 26 ahazoba ari muri 2020 turangiza umwaka aho kwinjira azoba ari 10,000 aha ntibanditse VIP cyangwa VIP banditse ko ari 10,000 aho azoba ari kuri efinya kabiga okay tugerageje kuraba deka ni arkiba muramuzi ni mukari wa shora joshi ibintu kandi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hasanzwe hari abantu benshi bamukunda cyane gose tumwitege nka arkiba yagerageje kuvuga yuko amajambo yagerageje guhereza ko yavuze ati jiandaye eh na wandaye marafiki zako kwa ajili ya show yenye hadi ya kifarume mwitegure umva nabagenzi banyu mubategure mbabwire baze umva ni show nyene ya kifarume kifarume ni nko umwami eh ni show yinovuga ko shatse kuvuga yashatse kuvuga ko ari show y'ibwami show ya kifarume mu farume n'umwami ano mutipe na wari yemera bla ari yemera vrema yashatse kuvuga yuko azo bari show ya kifarme isho y'ibwami muramuzi ari kiba n'umunakora neza indirimbo ziwa zikora fresh tumwitege nk'umwami nkuko yavuze ati azo bari show y'ibwami reka tuvuga ati wait and see azo bari kuri F nyakabiga yindi concert zo kiba hehe kuri arena arena nongere ndabibuse ni 11 December 2020 itariki 25 Kigarama ibihumbi 2022 iyindi show izo kiba Saturday izo kiba 26 December 2020 itariki 26 Kigarama aho nazo bari hehe kuri F nyakabiga bakunzi ba Isaac TV bakunzi b'umuziki wani wacu mu Burundi duhurire nande na ari kiba kuri F nyakabiga hamwe na Alena kugira tubandanye kujyohegwa tuje muri yo show ya kifarme show y'ibwami niko yashase kubivuga reka turindire mbega babari nivyo avuga ko bazokora fikiringi na Alikiba muko tayari loliro uko tayari big fizo uko tayari kumwereka yuko igihugu cyacu muziki tuufisi ari fresh ndaza barundi turakora neza cyane gose tumwitegurire nk'abarundi dushoboye muri bino bihe vema turashushe tuko turakora neza cyane gose my name is Star Boy kuri micro za Isaac TV ni cyane ko ndagerageza gusesangura ino nkuru kugira dushobore kuyaga namwe bakozi ba Isaac TV ngo twabemereye yuko kira gishasha kibonetse turakibashikiriza kugira tugisangire kira kintu kibonetse cyahariye turakibashikiriza kugira tugisangire hama namwe mukacha mubwira n'umudufasha kugira share donc kugipartage kugira abandi bakibone kababone ba Isaac TV tubandanye kubaronka kuko urumwe abone Isaac TV birafashe cyane ikintu kigiye ku gikorwa cya Isaac TV ucubona notification hariya ikiganiro kacaba uba uwakangaye ugacuba uwa mbere kukibona tumwitege ni Alkiba mimi nafanya wimbo wewe unafanya skendo uonekane bye bye tusiye kubona na mukindi kiganiro cya Isaac TV ndabakunda cyane gose mugiraho muba mwubahwe bye bye ciao ciao Sasa niko huru sina deni tena Sasa niko huru Bwana Yesu amelipa Asante Asante kwa kunipenda Asante baba na 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 Asante Isaac TV oh.